Yaani anaongea kwenye chungu.
Yaani kama speaker za kwenye speaker vingono hivi.
Card game yule anamla yule. Yule card game.
One, two, second, out of the ring.